Thank you.
Kutulaga kubo
twandibadde tutambulira mu bibira naye mwatemye ku bitundu. Thank you so, so much. Webalimi webalipela mukama akwongere emyaka n'omukisa kunyonyo
David Lutalo.